nyuma kabisa. Ametoka mbali amekuja mpaka hapa.
Evidence, please. Don't miss this evidence.
Alright, wanaona saizi?